odefano waitawa OMN YouTube irratti hordofuuf subscribe godha. Akkasumas fuula Facebooki Oromia Media Network kan verified ta'e like fi follow gochuun OMN hordofuu dandeessu. Twitter irrattis @Oromia Media dan OMN argatu. Odefano waitawa fi qulqullu OMN irratti hordofa. OMN ijaafi gurra ummata.